Twashimire kumandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe gute nshuti bakunzi bacu mu Burundi? Muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu kuri mwebwe mutwumva muri Kigali na FM 93 n'ibice bitatu ikarongi. Ikaze makuru kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Diana Nininahazwe ndi muri studio ya gatanu. Ku mugoroba uno munsi kuwa mbere, umushikiranganji wa mbere w'u Rwanda yashikirije inama nshingamateka na nkenguza mateka y'ico gihugu imigambi leta atwara igiye kurangura mu myaka itanu iri imbere.
Turateganya ko tuzihaza mu bihingwa nk'ibigori, ibirayi n'ibishyimbo ku buryo tutazakenera kubitumiza mu mahanga. Iyo ni intego dufite. Hazongerwa ubuso bw'ubutaka bwuhirwa buzava kuri hegitari 1,001 aho twari tugeze ugere kuri hegitari zisaga nibura 130,000.
Edouard Ngirente n'umushikiranganji wa mbere w'u Rwanda yindi migambi leta y'ico gihugu giye gushimikira ko myaka itanu iri imbere murayumva handi hato. Mu makuru ajanye n'umutekano ijya nino ku isi, igitero c'ingabo zirwanya ubutegetsi bwa Sudani cahitanye abantu 30 gikomerekeramwo 100. Muri Siriya naho ibisasu vyinshi vya Israel vyahitanye abarenga 15. Dusubiye gato ku mugabane wa Afrika, Kenya yatanguye gukora ibipimo vya ADN ku bisigarira vy'abana 21 bahitanywe n'umucanwa urekwa kwaduka ku ishure ry'uburaro ryitwa Hillside and Arasha Academy. Ikiziga c'umunye politique Ali Mohamed Kibao azimbere mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Tanzania catowe biboneka ko yakubaguwe yongera aturizwa acide mu maso. Idoni duyano makuru yose duce ku masonga n'ayandi tubafitiye ni mukanyi sase musangwe kaze kandi mwakoze gucagura ijwi rya Amerika mu yandi maradio yose. Reka makuru yacu tuyahere muri Kenya yatanguye gukora ibipimo vya ADN ku bisigarira vy'abana 21 bahitanywe n'umucanwa uheruka kwaduka ku ishure ry'uburaro ryitwa Hillside and Arasha Academy riri ahitwa Nyeri ni ku birometero vya baba 170 vy'uraruko vy'umugwa mukuru Nairobi. Ibipimo vya ADN vyatanguye gukogwa uno munsi bizotuma imiryango y'abana bahitanywe n'umucanwa wadutse kuri iryo shure ishora kumenya ibisigarira vy'ababo barahiye cyane ku buryo bitoro sheko ababo babamenya uburaro bwadutsemwo umucanwa bwarimwo abana b'abahungu 150 bafise hagati y'imyaka 9 na 13. Babiri muri 21 bahitanywe n'uwo mucanwa wadutse baryamye basandabiye mu bitaro, abandi 19 ibiziga vyabo vyabonetse biri aho barara ariko vyahiye cane gose. Mu gihe leta ya Kenya yashinze uno munsi kigandaro c'imisi 3 guhera no munsi kuwa mbere, inzego zibijejwe ziracarondera irengero ry'abandi bana 17 mu bari baryamye igihe umuriro waduka hari ku munsi wa 4 mu masaha 6 z'ijoro. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kenya bashikirije amakenga bavuga ko bati izeye uburyo n'ubuhinga bwo guhangana n'impanuka hamwe no gukingira umutekano mashuri atandukanye muri ico gihugu. Ejo kwa Mungu ubundi buraro bw'ishure ry'abahungu riri ahitwa Meru hagati mu gihugu bwarahiye buratokombera, ariko Imana yarakinze kuko abiga kuri iryo shure bose 150 bari gufungura kwa gatandatu. Kandi irindi shure ry'abakobwa riri ahitwa Iziolo hagati mu gihugu nyene naryo nyene ryarahiye, uburongozi bwaryo bukavuga ko hari benshi bakomeretse ariko igipolisi kikabihakana. President wa Kenya William Ruto yategetse ko hatangura amatohoza kucatumye umuriro waduka mu ishure Hillside and Arash Academy higiga ko abahungu gusa. Yagabishije ko abo vyoboneka ko bagize urwangara haba mu gukinga uwo muriro canke mu gutuma waduka bazobihanirwa vy'akarorero. Ishamwe riharanira ukungana kw'abana muri Kenya naryo ryavuze ko rifise ivyemezo vy'uko uburaro bw'ishure ryahiye kuwa kane bwarimwo ibitigiri vy'abana birengeye ababwirizwa kuba baburimwo. Tukiri ku mugabane wa Afrika kandi mwijoro ya keye murantunga muri Sudan ingabo za Rapid Support Forces zirwanya ubutegetsi zakoze igitero mu gisagara cha Sennar kiri mu majepfo y'igihugu. Ico gitero cahitanye abantu 30 abandi 100 bagikomerekeyemwo. Ibindi kuri no nkuru na mgenzi wacu Geoffrey Mutagoma.
izo mpirimbanyi zimaze iminsi zigenzura ibyo bahitanwa n'intambara n'ibindi bikorwa bibangamira uburenganzira bwa muntu zemeza ko ingabo za Rapid Support Forces zigometse ku butegetsi bwa General Abdel Fattah al-Burhan zarashishije ibibunda bya rutura mu bice byinshi byo muri uwo mujyi harimo n'isoko rikuru. Izi ngabo zimaze kwigarurira igice kinini cy'uyu mujyi na kimwe cya kabiri cy'igihugu ziragenda zidindizwa n'imvura nyinshi ituma kugaba ibitero birushaho kugorana. Intambara yateye inzara ikomeye muri iki gihugu kurusha iri ahandi hose ku isi. Yahitanye kandi abarirwa mu bihumbi, abandi bakura mu byabo, yangiza ibikorwa remezo, izahaza n'ubukungu bw'igihugu. Itsinda ry'impuguke z'abashakashatsi b'umuryango w'abibumbye ryoherejwe muri Sudani ryatangaje kuwa gatanu ushize ko babonye ibikorwa biteye ubwoba bibangamiye uburenganzira bwa muntu bikorwa n'impande zombi z'abashyamiranye mu ntambara ibera muri iki gihugu. Bavuze ko ibyo babonye bishobora kwitwa ibyaha by'intambara cyangwa ibyaha byibasiye inyoko muntu. Bahise basaba ko nta kuzuyaza umuryango w'abibumbye ukwiye kohereza umutwe w'ingabo zitagira aho zibogamiye ugahabwa inshingano zo kurinda abasivili bahari. Gusa ibyo ubutegetsi bwa Sudani bwarabyanze. Minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya Sudani yobowe na Leta General Abdel Fattah al-Burhan yasohoye itangazo ku wa gatandatu rivuga ko guverinoma ya Sudani yanze ku buryo budasubirwaho ibyasabwe n'intumwa z'umuryango w'abibumbye. Iryo tangazo ryise komisiyo ishinzwe uburenganzira bwa muntu mu muryango w'abibumbye urwego rwa politiki kandi rutemewe n'amategeko, rivuga ko ibyasabwe n'impuguke z'umuryango w'abibumbye biciye ukubiri n'inshingano zawo.
Ijuru rya Amerika turacabandanya n'amakuru tubafitiye muri kano kanya. Mu ijoro ryakeye uno munsi ku wa mbere, Israel yarashe ibisasu byinshi muri Siriya. Leta ya Siriya ikavuga ko ibyo bisasu bya Israel byahitanye abantu 18. Ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Thomas Kamirindi.
Uretse abapfuye, abandi bantu 37 barakomeretse nk'uko ministre w'ubuzima wa Siriya Hassan al-Shabash yabibwiye abanyamakuru kuri uyu wa mbere i Damas. Arega Israel kwibasira abasivili. Umuryango w'abanyasiriya baharanira uburenganzira bwa muntu witwa Observatoire Syrien des Droits de l'Homme ukorera mu buhungiro mu Bwongereza wo uvuga ko abantu bishwe ari 26 barimo abasivili 5, abandi ngo ni abasirikare ba Siriya n'ab'imitwe yashinzwe na Irani harimo na Hezbollah. Uyu muryango wemeza ko hamwe Israel yarashe ari ikigo cya gisirikare gikora ubushakashatsi ku ntwaro nshyashya nka misile na drone. Israeli nk'uko akenshi isanzwe yirinze kugira icyo ibivugaho na gito. Leta ya Irani yamaganya yivuye inyuma icyo yise ibitero by'ubugome ku butaka bwa Siriya. Guverinoma ya Siriya nayo yamaganye ibitero bya Israeli ivuga ko bigamije kuyikurura mu ntambara y'akarere kose. Kugeza ubu Siriya yirinze kwivanga mu ntambara ya Israeli na Hamas.
Thomas Kamirindi, urakoze. Dusubire kandi ku mugabane wa Afrika. Muri Tanzania, ikiziga cy'umunye politika Ali Mohamed Kibao ari mugambwe Chadema uzi imbere mu itavuga rumwe n'ubutegetsi bw'ico gihugu catowe muri imwe mu makartie i Dar es Salaam ku murwa mukuru w'ubutunzi bwa Tanzania. Ali Mohamed Kibao yari mu nzego nyobozi z'umugambwe Chadema yari yaburiwe irengero kuva ku munsi wa gatandatu w'indwi iheze, nyuma yaho abantu umugambwe we wemeza ko ari abasirikare b'igihugu bamuvaniye mu modoka yunguruza abantu ico gihe yari kwaja mu gisagara yavukiye mu citwa Tanga. Umugambwe Chadema ukavuga ko ikiziga canya kwigendera Ali Mohamed Kibao kiko imenyetso vyerekana ko yakubiswe cane yongera turirwa mu maso hakoreshejwe ubumara bwa acid. Abarongoye umugambwe Chadema bavuze ko amakuru yuko yitavye Imana nyuma yo guhohoterwa bwayakuye ku baganga bakoze ibipimo bahagarikiwe n'abamuburanira. President wa Tanzania Samia Suluhu Hassan abicije ku rugaga rwe kwa X yavuze ko yakiranye umubabaro mwinshi urupfu rwa mzee Ali Mohamed Kibao. Yahojeje umuryango wiwe abagenzi biwe n'umugambwe yaramazemwo imyaka myinshi. Madame Suluhu Hassan yijeje kuzohana bakoze ubwo bisha agira ati natanze itegeko ryo gukora amatohoza yihuse aheze bazoce bampa rapport iri mu kuri kose kujanye n'iryo bara ritagira izina. Igihugu cacu kirangwa na demokarasi, munyagihugu wese arafise uburenganzira bwo kubaho atekaniwe. Leta ntwara ntizokwigera yihanganira na rimwe ubunyamaswa nk'ubwo, niko Madame Suluhu Hassan yavyanditse kuri Twitter. Ali Mohamed Kibao agandaguwe bunyamaswa inyuma y'indwi zike indongozi z'umugambwe Chadema zirimo umukuru w'uwo mugambwe n'icegera ciwe batawe muri yompi bari ku inyuma yaho basambishirijwe kwihuriro ry'urwaruka rw'umugambwe ryaburijemo n'umutegetsi bwavuga ko yari imyerekano rwihishwa umugambwe Chadema mu itangazo wasohoye bavuze ko arabandi banywanyi bawo benshi baburiwe irengero nta mazina yabo washize ahabona eka ntiwigeze unavuga ingene bangana Kijugi Amerika makuru yose muhejeje kumva nandi mushaka kongera kuyasanga kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com adresse ya YouTube yacu Instagram Facebook na SNVOA radio yacu mukanya ni gice cha kabiri cano makuru aza gushimikira cane kuyavugwa mu Rwanda no muri Republika ya Demokrasi ya Kongo duhera mu Rwanda aho umushikiranganje wa mbere w'ico gihugu Edouard Ngirente mukanya yahaye inamashinga amateka na nkenguza amateka imigambi ya leta y'imyaka 5 umenyesha makuru asumta kabuyi yarahabereye ico gikogwa
Edouard Ngirente yatangaje ko guverinoma yihaye intego yo kuzamura ubukungu bukagera ku 9% buvuye kuri 7% bwariho isobanura ko izabifashwamo no kongera 6% ku byu Rwanda ruhinga ndetse no kongera ibiva mu nganda bikava ku 10% ministre w'intebe yavuze ko guverinoma yifuza kwishora amari by'abikorera byakwikuba kabiri kandi abanyarwanda bakongera imbaraga mu kuzigama yasobanuye ko bizagerwaho ari uko umusaruro ukomoka ku buhinzi uzarushaho kwiyongera
turateganya ko tuzihaza mu bihingwa nk'ibigori ibirayi n'ibishyimbo kuryo tutazakenera kubitumiza mu mahanga hazongerwa ubuso bw'ubutaka bwuhirwa buzava kuri hegitari 171 aho natwe tugeze ugere kuri hegitari zisaga nibura 130 tuzakomeza gufasha aborozi korera mu biraro n'urwo guteza imbere ubukerarugendo rw'imbere mu gihugu intego nkuru dufite nk'igihugu no kuzamura umusaruro ukomoka ku bukerarugendo ukava kuri $1,362,000 ukagira kuri $1,000,000 z'amadolari ya Amerika
Ministre w'intebe basobanura ko igihugu kizakomeza guteza imbere ubukerarugendo bushingiye ku nama leta kandi isobanura ko yihaye gahunda yo kugeza amashanyarazi mu tugari twese tw'igihugu ndetse n'amazi meza muri buri mudugudu leta ivuga ko izongera uburyo bwo koroshya no guteza imbere ubwikorezi bwo mu kirere hongerwa ibyerekezo Rwanda yijyamo bigendanye no kurangiza imirimo yo kubaka ikibuga cy'indege cya Bugesera Mukuru wa guverinoma yavuze ko mu Rwanda hateganijwe gushyirwaho ishuri ryigisha ibyo gutwara indege mu mujyi wa Kigali hazashyirwaho imihanda yihariye ya bisi zitwara abagenzi ikibazo cy'ibura ry'akazi cyane cyane gikunda kumvikana mu rubyiruko kiri mu byagarutsweho
Ufite ibibazo by'ubukene bitewe n'uko nta kintu babasha gukora ngo kibagirire akamaro aruba aracuruza mu cyaro bakamusaba imisoro myinshi akabireka ufite igishoro gikere yashora bigahomba kubera iki ya misoro nasaba dufite guhinga
Ministre w'intebe yatangaje ko urubyiruko rwatekerejweho muri iyi gahunda y'imyaka 5
mu rwego rwo kurushaho kongerera ubumenyi urubyiruko no kuruha amahirwe yo kubona imirimo mu gihe kizaza abantu bangana na miliyoni imwe bazahabwa ubumenyi bujyanye n'ikoranabuhanga ibyo twita coding abandi 500,000 bazahabwa amahugurwa y'ikoranabuhanga mu rwego ruhanitse mu bijyanye no guhanga imirimo mishyashya ku bijyanye no guhanga imirimo mishya byari inyungu icyo twifuza nk'igihugu muri izo gahunda zose tumaze kuvuga nuko hazahangwa imirimo mishya nibingana na miliyoni imwe n'ibihumbi 150 ni ukuvuga ko tuzajya duhanga nibura imirimo 250,000
mu cyiciro cya kabiri cy'agahunda y'igihugu yo kwihutisha iterambere biteganijwe ko agaciro k'ishoramari ry'abikorera muri rusange kazava kuri $2,200,000,000 z'amadolari ya Amerika mu mwaka w'2023 kakagera kuri $4,600,000,000 muri 2029 intego kandi nuko umusaruro ukomoka ku byu Rwanda rwohereza mu mahanga uziyongera ukava kuri $3,500,000,000 z'amadolari ya Amerika ukagera kuri $7,300,000,000 asunta kabuyi Ijwi rya Amerika I Kigali.
Ijwi rya Amerika muri Republika ya Demokarasi ya Kongo bushikiranganje bw'ubutungane butangaza ko abagore 48 mu bari bapfungiwe mu gasho gakuru ka Makara kari I Kinshasa bafashwe ku nguvu igihe iryo bohero ryadukamwo umuriro ni mu minsi yaheze ibindi na Jimmy Shukrani bakomera.
Ministre w'ubutabera muri Congo Bwana Constant Mutamba yabivuze kuri uyu wa mbere ubwo yatangizaga ku mugaragaro urubanza rw'abakekwa kuba barashatse guturokesha imfungwa muri iyo gereza kugeza ubu ifatwa nk'aho ariyo nini kurusha izindi zose mu gihugu. Ni urubanza rwatangiriye kuri gereza nkuru ya gisirikare Ndolo mu murwa mukuru Kinshasa, aho hari abaregwa batandukanye barimo abasanzwe bakora mu nzego za leta, aba barimo abakora mu rwego rw'igihugu rushinzwe iperereza Agence Nationale de Renseignement mu rurimi rw'Igifaransa, abagize agatsiko iperereza mu ngabo z'igihugu FARDC kazwi nka DEMIAP, abayobozi batandukanye ba gereza nkuru ya Makala harimo n'uwahoze ari umuyobozi mukuru w'igereza Bwana Joseph Yusufu Maliki. Uyu we yahise akurwa ku mirimo ye nyuma y'ubwicanyi bwakorewe kuri iyo gereza asanzwe ayobora, aho Minisiteri y'Ubutegetsi bw'igihugu yamushinjaga kuba yaragize uruhare rukomeye mu byabaye. Ubushinjacyaha bwatangiye busomera baregwa ibyo bashinjwa birimo guteza umutekano muke mu baturage b'umujyi wa Kinshasa, gushaka guturokesha bakatiwe n'urukiko batarangije igihano bahawe, we kwica no gufata ku ngufu imfungwa zisanzwe ziba muri iyi gereza. Ubutabera bwa gisirikare buvuga ko abaregwa bose bashinjwa ibyo byaha ku ruhande rumwe cyangwa ubufatanye cyaha ku rundi ruhande kubera ibyo bashinjwa byakorewe mu gace bayobora. Muri uru rubanza hagaragaye mukanda abagore bane bose batangaga ubuhamya bw'uburyo ibintu byakozwe ku itariki 2 z'ukwezi kwa 9, aho imfungwa zisagije na 198 zishwe ubwo polisi yazaga kureba ibibaye kuri iyi gereza. Aba bagore bavuga ko bona bagenzi babo bafashwe ku ngufu n'abantu bari bitwaje imbunda n'intwaro gakondo zitandukanye. Umwe muri abo wafashwe ku ngufu utagaragaje isura ye kubera impamvu z'umutekano we yemeje ko abo yabonye bari bambaye imyenda ijya gusa n'iya polisi y'igihugu, ariko ko atabashije kubareba mu maso kubera ko bari bipfutse ibitambaro mu maso. Uyu mugore wavugaga akoresheje Lingara yagize ati: "Twumvise urusaku rwinshi cyane, nuko duhita twihisha munsi y'uburiri kubera ko hanze byari bikomeye. Abinjiye bari bafite imbunda, imihoro n'izindi ntwaro zitandukanye, nuko binjira barasa urufaya rw'amasasu. Mu kanya gato tubona gereza ifashwe n'inkongi y'umuriro. Muri ako kanya batwibye ibintu byose twari dufite birimo amatelefoni, amafaranga n'ibindi. Njyewe bangezeho bahita bamfata ku ngufu kugeza ubwo umwuka washatse guhera, bahita batubwira ko abagore bari muri gereza bose baba fata ku ngufu." Ashingiye ku buhamya bwatanzwe n'abo bagore, umushinjacyaha yemeje ko ibyakozwe bishaka kugirana isano ya hafi n'ibyabaye ubwo haburizwagamo kudeta mu murwa mukuru Kinshasa. Urubanza rusojwe, Minisitiri w'Ubutabera Maître Constant Mutamba yumvikanishije ko ibyabaye kuri iyi gereza ya Makala bitari inkongi y'umuriro nk'uko zimwe mu nzego za leta zibivuga, ahubwo akoresha amagambo akakaye mu rurimi rw'Igifaransa agira ati:
"Et croyez-moi, je règle cette affaire en deux semaines."
Mwizere yuko mbahaye ibyumweru bibiri gusa iki kibazo nkaba nakirangije. Ntabwo dushobora kwihanganira uburyarya bumeze nk'ubu bwo kubeshya abantu ko gereza yakozweho n'inkongi y'umuriro kandi atari byo. Ibi ntabwo nabyihanganira habe na gato. Ibi ni ugukandagira ku burenganzira bw'abakongomani bose udasize na Minisiteri y'Ubutabera. Ntabwo nshobora kubyihanganira rero."
Bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi muri Congo bavuga ko ibyabaye kuri gereza ya Makala ari ubutegetsi buriho bwabigezemo uruhare cyane. Maître Wilson Twitegure, umunyepolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi muri Kivu ya Ruguru, avuga ko ibi byagakwiye kuryozwa ubutegetsi buriho.
Ahantu harinzwe kuriya mu mujyi mukuru w'igihugu, abafungwa bava mu prison gute, kandi unarebye n'ibyo turi kubona ku makuru batangiye gucakura umuriro barawuca kugira ba facilite ira evasion. Niyo mpamvu twe tubona yuko si bwa Kinshasa bwabikoze kugira ngo bucikishe abantu bamwe na bamwe mu prison ya Kinshasa ya Makala. Kabona yuko na kiriya gikorwa bakoze abasirikare kwica abantu niba ari abasirikare batagira professionalisme, abantu badafite formation ihagije bakubita amasasi bapfa gukubita uko babonye.
Kuvaho gereza nkuru ya Kinshasa ifashwe n'inkongi y'umuriro, imibare itangwa na leta yemeza ko abagororwa 198 aribo baguye muri icyo gitero, kugeza ubu butegetsi buvuga ko cyakozwe n'abantu batazwi. Ibyo byateye Minisitiri w'Ubutegetsi bw'igihugu gutanga itegeko ryo gufunga no guhagarika ku mirimo umuyobozi wa gereza ya Makala n'abandi bari bafatanyije nawe ku buyobozi bw'iyi gereza nkuru muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Jimmy Shukran bakomera, Ijwi rya Amerika, Igoma.
Jimmy, urakoze. Turaguma muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, utuja mu burasirazuba bwaho. Komisiyo y'igihugu ijejwe impunzi yasavye umurugwi w'abanyagihugu bitwaje ibirwanisho uzwi ku izina rya Wazalendo kwirinda guhohotera ndetse no guhagarika gutangisha amakori impunzi z'abarundi ziri mu ikambi ya Rusenda. Ibindi kwino nkuru n'umenyesha makuru wacu Vedaste Ngabo ari uvira.
muri ibi bihe impunzi z'abarundi zikorera imirimo mu misozi ya Rusenda ndetse no mu kigobe cyo muri Reko ziyamya yuko zitarazihotegwa na Wazalendo zimwe muri zo zemeza yuko zisoreshwa amafaranga izindi nazo zigatanga ibyo zivanye gusarura mu mirimo mu gizindi nazo zivomeshwa amazi ku ngufu mu rwego rwo kurangiza ibi bibazo komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi yakoresheje inama mu nkambi ya Rusenda yahuriyemo impunzi inzego zishinzwe umutekano wa Zalendo ndetse n'abaturage b'abakongomani ibasobanurira ibijyanye n'uburenganzira bw'impunzi muri Congo ndetse n'uko impunzi zikwiriye kwitwara komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi ishimangira ko impunzi zifite uburenganzira bungana n'ubw'abakongomani usibye yuko zidafite uburenganzira bwo gukora politike ndetse no kujya mu nzego zishinzwe umutekano hamwe no kujya mu mitwe yitwaje ibigwanisho urwego rushinzwe impunzi rwabwiye Bazalendo ko badakwiriye gusoresha ndetse no kwaka ku ngufu impunzi byo zivanye mu mirima ko ahubwo bashobora kuzisaba zikaba ku bushake bwazo nta gahato zimwe mu mpunzi ziri muri iyi nkambi irimo abarundi barenga 30 zisangiye inama ari ingirakamaro kuko yakemuye bimwe mu bibazo zicyara zihura nabyo umunsi ku munsi niyo kwizerwa Adija n'umugore mu kigero cy'imyaka 40 y'amavuko akora imirimo y'ubuhinzi
uje twari tumaze guhohoterwa cyane nuko kuvuga wagenda kurima nibibazo ugiye kurima o mukumvikana n'umuntu wakoteye imurima hariya hamuhejeje kurima ukacuza kubona uwundi muhewe ngwiye ni shamba ya muyomba ukuri hajye twari tumaze guhohoterwa twebwe hajya mu gatunguru ya kabiri barigeze kugira igihe bakaza ku nzu leta 5000 tukuhije toni huza kumenya kuza kumurima ukuri ibi biyago by'ino munsi biratunganije ibintu byinshi ndangere
muri inama kandi yafatiwe mu icyemezo cyo kubuza Bazalendo ndetse n'igisirikare cya FARDC kuzererana imbunda mu nkambi usibye igipolisi gishinzwe gucungira impunzi umutekano ubusanzwe abasirikare bajya mu misozi yunamye inkambi ya Rusenda banyura mu muhanda uri mu nkambi muri village ya mbere bahetse imbunda abandi nabo harije banywera inzoga mu tubari turi muri inkambi
abamwe mu gwaruka basanzwe basahiriza umutekano mu gihugu cya Congo bita Bazalendo bazunguruka mu kambi mu gihe cy'amasaha maremare ibyo bikaba byamabye teruhagarara mu mpunzi ariko hagataho rero bakaba baraye bemeranije na leta ya Congo ko bagiye guhagarika kandi ibyo bikorwa byo guhohotera impunzi bigiye guhagarikwa ndetse n'abarundi bakaba barahe banezerewe natwe twaranezerewe muri rusange twese hamwe kubwo inzira bahora bacamo abasirikare bafise ibigwanisho Bazalendo bakaba bemeranije rero ko bagiye guhindura nzira kugira ngo impunzi nizame zibone ibikoresho bikira umuriro kandi aribyo zahunze ari navyo zitinya
ese niki Bazalendo bishuye kuri iki kibazo cy'ibyo bashinjwa byo guhotera impunzi ngenda kumana Jean Claude n'umuyobozi site ya gatunguru ya gatatu yari muri iyi nama
Bazalendo bishuye bavuga ko mu ncamaka yagiye kwisubira ko kuko ibyo bakora bitabijanye n'amategeko senere turagisabye ko mu ncamake ibyo yabwiye abo Bazalendo n'abandi bagerageje kumviriza iyo nama bababwiye neza ko bategezwa byose kuzabaragera senere batagize nte bataciye mu nzira z'iwabo ngo bitunganirize
mu rwego rwo gukemura kandi iki kibazo cyo guhohoterwa kw'impunzi hashinzwe kandi komite igizwe n'abantu 8 irimo abakongomani 4 n'impunzi 4
ikanero je kona bibonye byari bimeze neza kuko n'ubwa mbere mbona abarefugee bicarana n'abazalendo ngo baganire batore inyishu y'ibibazo bafise rero icyizere je njanye nuko mbona ibyo bababwiye bareke bagiye babyemeye je mbonye umenga bizogira kamaro ku barefugee
mu mwaka wa 2021 ndetse no mu mwaka wa 2022 abantu bitwaje ibigwanisho bakekwa kuba bamayimaye bagiye binjira muri iyi nkambi bakita impunzi bagasahura inka ihene ndetse n'amafaranga y'impunzi ubusanzwe impunzi z'abarundi ziba muri Repubulika Demokarasi ya Congo mu nkambi ya Rusenda na Mulongwe zitunzwe n'ibirimo y'ubuhinzi uburobyi gutwara za moto ndetse n'ubworozi Bedase Ngabo ijwi rya Amerika Uvira
iyi ni radio ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington DC
Ejo aho bukera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika saa tatu z'ijoro Kamala Harris azoserukira abademokrate mu matora yo mu kwezi kwa cumi na rimwe na Donald Trump azobahagarariye abarepublikani muri ayo matora bazohurira mu kiganiro mpaka aho bazoja impari ku migambi bafitiye igihugu. Ico kiganiro kizobera kuri televiziyo nyamerika ABC. Ibiharuro bijanye n'ukuntu bakundwa n'abanyamerika bimaze kuja habona vyerekana ko vice president wa Amerika Madame Kamala Harris na Donald Trump yahoze ari president wa Amerika basa n'abanganya amajwi. Mbega ariko none umwe wese muri bo yokwigenza gute mu kiganiro cejo kugira ngo aronke amajwi menshi y'abanyamerika bamushigikiye? Umuhinga akurikiranira hafi politiki ya Amerika Leonce Akizimana yabiyaze na mugenzi wacu Frederic Nkundikije atangura avuga ku kamaro k'ibiganiro mpaka nk'ikizoba ejo ku wa kabiri.
Impari ziza kuva unomaze kumugoroba ni impari zikomeye rwose. Imbere yo gutangura kuvuga icyo nibaza, uravye neza amatora yagiye araba menshi mu myaka yahera, usanga abantu benshi baharira nta majwi menshi uheza ngo wunguke ayo mahari aheze, umugabo arashobora kuyahomba. Aho rero niho bigoreye, kuko nk'umuntu nka Kamala Harris wewe kubera ati abantu benshi hari abataramumenya rwose, uravye 80% ntibamuzi neza, arainikintu ashobora guhomba rwose. Nicyo gituma bisaba ko ateza kwiyerekana akavuga uwo ari, akavuga ibintu azokora, na cyane cyane akerekana ko ashobora kuba perezida. Urabona umuntu azaba abaye umugore wa mbere abaye perezida na cyane umugore atari n'umuzungu. Birasaba rero ko azategerezwa kwerekana imigambi tomoye.
Iyo migambi nyene tukivuga kuri iyo migambi, ibiharuro bikoreshwa byatohojwe by'amajwi yabo, ukuntu bakundwa n'abanyagihugu bavyerekana ko basa n'abanganya, mu cyongereza bavuga ngo neck and neck. Ku bwanyu umwe muri bo haba Donald Trump canke Kamala Harris, ikintu umwe umwe yokora kugira ngo aje imbere y'uwundi bibonekane kihe? Reka dutangure kuri Kamala Harris, yokora iki uyu munsi muri izo mpari?
Ya icyo yokora ni ugushimikira ku migambi, akerekana imigambi tomo icyo azokora, haba mu butunzi, haba mu magara y'abanyagihugu, haba ku ngorane ziriko ziraba hariya ku mbibe z'igihugu, abanyagihugu abantu bagomba kwinjira bidashiye mu mategeko. Ateza kwerekana ko ibintu bitomoye, ibyumviro bitomoye azokora, kuko na cyane cyane ko Trump ashobora kumwerekana yuko ariyo ngorane afise abanyagihugu batamwizigiye ko azokora ibintu bitomoye. Ubu n'umunsi ni rero n'umunsi Kamala Harris aronse y'ugutomora neza ibyo azokora, gutyo abanyagihugu baza kuvaho n'abandi nabo batamuzi neza bakavaho babica ahagaze. Icyo nicyo ateza gushimikirako.
Donald Trump wewe yokora iki kugira ngo aje imbere bimwe biboneka?
Ari n'ibintu yokora n'abanyene abanyagihugu baramuzi bose, ntawe ntateza kwimenyekanisha. Mugabo nawe ateza kwerekana yuko Trump ateza kwerekana yuko nawe ari umuntu w'umushingantahe, ko ari wa muntu afise amajambo yubaha abantu, na cyane cyane ko aza bari n'umupfasoni. Ateza kwerekana yuko umupfasoni amwubaha, kuko baba bibaza yuko atamwubaha. Hama ica kabiri ateza kwerekana yuko wewe ashigikiye ibyiyumviro bya ekonomi bitomeye afise ari byiza, iby'amagara y'abantu afise ibyiyumviro byo guteza imbere igihugu, kuko mu bisanzwe basanzwe bamwemera kuri ibyo byiyumviro. Yoguma honye akagumira honye rero ntasamazwe n'ubaze ko baraharira, nibaza ko azoba ashitse ku bintu bikomeye rwose kuri we nyine, azoba yifashije rwose.
Ubwiye icyo tubwiye ku mategeko agenga izo mpari, amwe mu mategeko bavuze n'uko igihe umwe muri bo ariko aravuga mikro y'uwundi izoba yugaye, ivyo bifise akamaro kahe kuri uwo muntu?
Icyo ni ikintu gikomeye rwose. Baravuga yuko uravye amategeko ABC yavuze izoshira aho nuko bazoreka umwe akavuga agaheza, mu gihe umwe ariko aravuga uwundi niwe bazoca avugara mikro yo kugira ntavuge ntibyuka naho yovuga ibintu ntibabyumve. Ibyo ni ibintu byiza, ubwiye kuraba ko tugomba gutahura neza aho umuntu ahagaze, ibyumviro by'umuntu ni byiza ko bituma atagubwira ngo avuga undi ariko aravuga, guhana amajambo bwabashinga ntaye ni byo byiza.
Yari rero Leonce Hakizimana no muhinga akurikiranira na hafi ivya politiki ya Amerika, arakoze na Frederic Nkundikije bayaga gusa nkosore gato mu ntango yavuze ko ikiganiro kiza kuno munsi ariko kizoba ejo, azoba ari saa tatu z'ijoro kumasaha yo ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Washington DC ijwi rya Amerika tuzokibashikiriza ikibiriraho biciye kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com muzoshobora kugikurikirana kandi kuri Facebook yacu ariyo VOA radio yacu no ngaha rero haciye ahagarukira amakuru no mugoro wa mwakoze kudutega biri muhinga bw'ivyuma bakoze abo twakoranye Nadia Tahana Ingenieur bari kumwe kuri micro yari Diane Ninahazwe yakoze Frederic Nkundiki Gerard duhagarikiye ahandre turongera mu makuru yo mu gatondo aza kwa rigice isaha imwe n'iminota 30 ku masaha yo mu karere k'ibiyaga binini mukurindira murabandanye mudukurikira ibiganiro vyacu bitandukanye byayo vya video canke bica mu mafoto eka no mu nyandiko kuri YouTube ni VOA wa radio yacu urugagwa internet na wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com umugoro wa mwiza abandi umunsi mwiza bivanye naho muherereye.